nalikuona monga ndinga kwani sendeka ndinapita kutari ndinadya ndinguluwe umoyo wanga unalikuonongeka lero ndabwera Atate ndilandile Tate, dilandileni